shun kama sigavu tulu shaini lageta wangu unkwati uunyu hama tigavu nawa kwine intutukavu chuba nitema mpuru tukavu iwe mangu mangu iwe lauka mangu iwe mangu mangu iwe iwe lauka mangu
Twitter, like his Facebook page Mr. Vibes Live, and follow him on Instagram.